gentlemen, please welcome to Penny Tran on the mix.
Thank you. Devagarinho, vagarinho, 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 vagarinho